Oh, Matoleo kwa kuma, yote vya kumungu wetu kukare. Thank you. Thank you. Oh,